Yo, what's up? Naitwa Angry Bit Machum, mchezaji wa kurasini bit, mcheza power forward kwa timu ya kurasini. Yo, keep watching Kikapu kwanza. Got you.